Okay, and Ben, what is it that you know that you're going to do?
Ben, uzama ukuthi makubhe ku faith and then kuphilele wakho umntana.
Hayi mama, kangakakhele bona le ntitha yona ndiyazi uyithatha abantu ndithi kanti ethi loo nto mnanti ababantu bobabini mabasindiswe mna zaphuma kunye nabo abantu umntanam zaphuma naye apha my future wife sihamba
i-future wife yantoni kunje.
Okay, Mr. Ben, so you want to send my daughter Faith to the lunatic asylum like you did usindiswa your wife? Is that what you want to do?
Wena ungathetha loo nto, wena ungathetha loo nto, wena namgxotha uFaith kaloku nina, namgxotha ningama nokuzawuphelela apha, ningamazi nokuzawucela etye ntoni. Bona ndicela loo nto, nisenza ngcono ngabani, sendingcono ngam kanti nganye.
This is it now. This is it. Where's the security? You're harassing us, man. You're harassing us. Security, man.